kutsakisaka phone yoba na data asifani na nchumu seke Telkom yi saka misapa yintswa ya vutihlanganisi hi vulavula hi LTE Prepaid Unlimited Data Bundles yaka Telkom vona ku hava kontraka data e hosi bafowethu lexi nga kona matimba hinkwawo ya ri wena we nghena ka website ka Telkom sweswi kuma vuxokoxoko byin'wana # Telkom Unlimited LTE Prepaid matimba hinkwawo ya le mavokweni ya wena # Telkom Connect SA.